umonakalo odalwe yi-COVID-19 uholele ekutheni kusheshe ekuhlolweni kwemithi yokugoma. Lokhu kudala iningi labantu baseNingizimu Afrika bangabazi ukuthemba le mithi yokugoma eyakhiwe ngokushesha kanje.
Intshelanga ukuthi lo mgomo we-vaccine uthi uyabhetha. Bukani manje ukuthi kwenzakalani. Abantu bayashona baba nama blood clots.
Yize le mshanguzo ye-COVID-19 ithuthukisiwe futhi ihlolwe ngokushesha, lokhu akusho ukuthi ayiphephile. Bheka ukuthi kungani ososayensi bakwazi ukuthuthukisa nokuhlola imishanguzo ye-COVID-19 ngokushesha ukwedlula eminye imigomo yezokwelapha. Amagciwane afana ne-COVID-19 afundwe iminyaka eminingi. I-COVID-19 yisifo esidalwe ngenxa yokutheleleka kwegciwane i-SARS-CoV-2, uqobo lwalo olungumndeni omkhulu wama-coronaviruses. Ngo-2002 kwaba khona ubhubhane le-SARS nango-2012 le-MERS. Ngoba i-COVID-19 idalwe yilokho okuhlukile kwegciwane elaziwayo, bese kunenani elikhulu locwaningo kanye nokuqonda ukuthi leli gciwane lisiphatha kanjani, okunikezwe ososayensi ithuba lokuqala ekutadisheni lolu hlobo olusha lokuthuthukisa umuthi wokugoma. Ubuchwepheshe bokugoma bese bukhona. Igciwane le-COVID-19 lisha futhi liyingozi, kodwa alihlukile ngokuphelele. Ngenxa yalokho, isayensi esetshenziswa ukwakha umuthi wokugoma ebizwa nge-mRNA kanye ne-adenovirus technology yayisikhona vele, kanti isetshenziswa kwezinye izifo. Ososayensi bebengaqali ekuqaleni ngenkathi benze imishanguzo ye-COVID-19. Kube noxhaso olukhulu oluvele ezinhlanganweni ezahlukene emhlabeni jikelele olwenze ucwaningo lwezokwelapha lusheshe. Esikhathini esidlule, imithi yokugoma ithatha iminyaka ukuthi ihlolwe futhi ithuthukiswe ngenxa yokubiza kwenani eliphezulu. Kodwa ngenxa yokuthi lolu bhubhane luthinte umnotho kanye nomhlaba wonke, izinhlangano ezinjenge-World Health Organization nezinkampani ezizimele kanye nohulumeni bahlanganile banikele ngesamba semali enkulu yokuthuthukisa imithi yokugoma yokuqala. Imithi yokugoma ihlolwa kumavolontiya endaweni elawulekile. Nakulokhu futhi, ngenxa yokuthi i-COVID-19 ithinta abantu abaningi, amavolontiya abemaningi, futhi akwaze ukuza phambili ukuze kwenziwe izivivinyo zokuhlola umuthi wokugoma. Lokhu kwenziwe endaweni ephephile, nazo zonke izinqubo ezijwayelekile zokuphepha zikhona. Noma yimiphi imphumela etholakele, ibibikwe kwizingungu ezilawulwe ezokwelapha. Lokhu kufaka ukukhathala, umkhuhlane, kanye nezinye izimpawu. Konke kubhekwa njengempendulo ejwayelekile futhi eyamukelekile lapho kubhekwa ukuphepha komuthi wokugoma. Imishanguzo ye-COVID-19 ayiphuthumanga ngokunganaki, kepha yathuthukiswa futhi yahlolwa ngendlela elawulekile ukuhambisana nokwanda kwesibalo sabantu abahaqwe ulolu bhubhane emhlabeni jikelele. Ngenxa yoxhaso nezinkulungwane zamahora zigxile ocwaningweni nasekuhlolweni, le mithi yokugoma yathuthukiswa ngokushesha okukhulu. Yize le mithi yokugoma ngamunye inezici zayo ezihlukile, iyasabelana ngokwenza njengeminye imishanguzo ethembekile esetshenziswa nsuku zonke emhlabeni ukwelapha izifo ezifana nomkhuhlane, i-hepatitis noma i-tetanus. Imithi yokugoma ithembekile futhi ibalulekile ekusizeni ukuba silawule ubhubhane lwe-COVID-19. Ngakho-ke, hlala unolwazi bese ulandela ucwaningo.